Dumelang Botswana, nna ke nna Kuke Kole. Ke Botswana, mo Botswana, ke nna mo Gaborone ko Block 8, mme ke tswa Kgalagadi, Kole le Hutumitse. Ke hano, ke na le ba BAIS V, ba e le gore tiro ya bone ke go tlhatlhoba le go kanoka go sekaseka go kanoka seemo sa HIV and AIDS mo Botswana. Mme ba dira jalo, ba kanoka, ba tlhatlhoba bana ba ba dingwaga tse ba ba dibeke tse thataro, 6 weeks. Ba ba kanoka le bagolo ba ba dingwaga tse di masome a le marataro le bone, 6-4 years. Ba tla ka dithulusu tsa bone tsa ba di itseng, ga ba alage ba tlhatlhoba. Mme le ba amogele ka diatla tse pedi, ga ba patele tsope, le ba amogeleng hela ka diatla tse pedi gore le rona di tlisemo sa rona mo Botswana. A o Motswana, a o mogolo, a na o le bo Botswana, tiro ya bone ya BAIS V ke go tlhatlhoba mogare wa HIV and AIDS bogolo le bonyenyane. Ga ba patele tsope, mme le ba bulele dikgoro re tle re tlisemo sa rona mo Botswana. Ke a leboga Batswana.
Kala jeko tsatsi le tsedi wa kitsiso ya molaetsa wa konokono mabapi le bomosola ja go dira tshwetso tse di pila-pila ka relwantlo a matho a mashibi tota e le ruri go botlhoko wa tsena phitlha motlhoko.